Koro wada limit gi. Giwe post ng'ato dhi mbalariany uketo picha ne kacho graduate. Utieko. Wach ni ero kuom ranyisi Faith Atieno utieko KU. Utieko JKUAT, utieko UON, utieko Moi. Wakao picha ne uketo kacha e mbui. Mane achiel kuom weche ma iwinjo ote moor kar kae mantiere. Achiel kuom nonro mamoko mantiere ma wacho ni ero. Gi onego bed magi. Kiki tango e mbui ka. Kare mbui ni tiyo kode nade. Ngato nyo peji sani ka ida limit ji. Koso jone o limit ji kwa giketo.
Ero kamano Cleo. Apane sama ngato post. Mostly mbui ni kaka youths watiyo kode e manyo fame. E wada ni wamondo wangiri ahinya. Ka ina robi tungani dalacha. Mabitiyo gi simbe moro mar loan kata mwenyeo. Bundo ngene. Onyango no graduate. Onyango nchu graduate mani ngene koro ilanuri bato aneno ne okoracha inya kipost picha niye Facebook but makoro dhikelo shida makoro ngato nyamanyo much about you en sami yao account mar Facebook mamato alana advice kata fellow youths ma moko nchu timo form 4 trito donje colleges togi campuses ni sami create your Facebook account nchiga kumoro kar much information about yourself. Kaka school kamisome, okunga nyaka high school, inyaketo kanyo.
Kamitiye.
Then tika mukeluga kar contact, minyaketo email ni, then iketo number ni be kanyo. Koro anya advice ni onge tindimu niket number ni. Number kocho ni nyaka ngato kwai, ni koro ubire inbox koro kwai, samu chat kode cha. Karane sami post kaka events na chini nya post, then tiko number ni pinyika ni you can call. No, that's not necessary. But, kumanyaka wa take care and sami yao account kikiket number ni kachacha inya kitu mana school school nga toka ngemanyi gi school but number inu kikiket mana omiyo bet inya bedo hacked pio kichika sanili recently niti gima dimbele mabem anya advice jo nyolo madonje Facebook manya neno gikmati mreka kanitende gi bet gikmu post yido kanga toka account mepane mause neno mostly sanika katumori in the few months nga toka account ni mar Facebook. Then you look opposed to up and Kalur Marash Bang Mwana, opposed to pornography. But then Moromo Kenya watch. You don't have to get account ni. Then Jine, no, you send us a man send an account on my Facebook. Ika do Tiromo Gita Bill an account na. Yeah, Idi bedo soft. Idi bedo nyatina ngatime. Do Kenan, I'm big in all it na. Then I paro friend Namoro into bedo stress kabisa. Kaja nyuele daone. Ne magi gik mo dhiso me school do en no kotimo gino ngate mo account ni koro akwayo ni kaka youth samia account kikiket number ni then WhatsApp be ido ka jok moko mato text waka moro koro case na cha ido ka ngato ido number ni kiak mo yudo kichito no kimiye e groups matindi wato donje mangeny gi ido group yao Migori County kianga politics ido link sechuano ido UN kianga congress sechuano donje. Okay, donje to okrach. But kapoki donjo, rangi anene en marangoa, group ni, jomage mantie iye. Kechi doka group sana sana mag campuses, gido ka jomoko ni egi mangeny ma serious ma, yido kwa yao mar congress, but doki in congress, udo nyaka joko kumatiyo mas kamas gi. O donjo kanyo mar manyo details gi, kango sema details yos oro kumachielo, ngatang text igo, chako oro nigo offensive messages, pictures moko maricho richo, tomagi kumamiyoga, komido ka komido, commit kada suicide odere.
Ay, ilo kama na inyo, wachone waduok chien, okenge.